ningwara iza buhoro buhoro igafata amafi go mukamuzi kwa mafi gari yafashe runini mu kuyungurura maraso mu guheza ikayungurura ni micafi mu maraso yakoze canke bijya bituma amaraso avura canke akagenda neza mbere y'abantu bariye bidakenewe mu mubiri byose bigaheza bigasohoka biciye mu mwanda mutoyi. Rero uyu umurwayi Christophe Sahabo ivyo bice byarangiritse ntibiheza ngo bikore, byari bikeneye abaganga kugira ngo bamufashe bamusubize ubuzima abone gutora kamite ndashobora no kuburana n'izo mburano bamushakamo. Ariko rero kubona iyo miti atayihabwa akakwa ubwo burenganzira bwo kuvugwa nk'abandi kuko yakuwe mu bitaro ikitaraganya bakamwirukangana mu buroko aho yarari kandi ata bitaro bihari kandi yarakenewe kuguma mu bitaro akitabwaho n'abaganga, murumva ko aragahomeagunwa niko twobivuga ntaho byakabaye. Ni uca mwumva yuko ari igihugu kitakigira ku mategeko ahubwo kisigaye kigendera ku byifuzo by'abantu, no kuvuga ni hamwe bavuga bati ni igihugu cacitse ico ubusimbira hamwe akaruta kandi kakamira.